Ka paira. E tiwi, kua titia he pou ki te whenua o Karāpiro. Arā, ki te wāhi e tīmata e te ara pahikara o te motu. Koenei te kaupapa nui a te premier, a John Key, kei te tonga o Waikato. Hioi ahakoa te harikoa o te kāwanatanga, tērā tētahi tautohe te pupū ake rā I te hapū o te rohe. Kia huri ake tātou I nāianei kia Mikey Sherman, kei tō mātou tari I Tāmaki Makaurau. Mikey.
Kaore he raruraru o te hapū o Ngāti Koro ki Kahukura ki te ara paihikara. Engari hei tā rātou, ko rātou te mana whenua, engari kaore rātou I kōrerotia e te kāwanatanga. He piri pono te pirimia ki tēnei kaupapa, nōna nō te whakaaro.
This is really a part of a tourist offering, which I think will appeal not only to local cyclists and local tourists, but actually international tourists.
Kei te whakatūria he arahanga paihikara mai te takiwā nei ki ngā moka katoa o te motu I roto I tētahi kaupapa whakawhanake hou a te kāwanatanga. Kaore he raruraru o te iwi o Ngāti Koro ki Kahukura ki tēnei, engari tērā te māharahara, kaore te kāwanatanga I kōrero ki a rātau, I kōrero ke ia ki te iwi o Ngāti Raukawa.
Kāre aku kaumātua, aku ruruhi I hāre, ki te porotehi, I haere I roto I te rangi Māori, I hāngai tonu ki o mātou whanaunga o Raukawa, ki te ki atu ki a rātou, ana ko mātou te tangata whenua nuku atu.
There was a couple of iwi wanting to make sure that they were part of the welcoming ceremony, and it's good that that's been resolved.
Engari kaore anō tēnei take kia taunoa, hei tā Ngāti Koro ki Kahukura, nō rātou kē ēnei whenua.
Kua kremingia ngā whenua nei e mātou o Ngāti Koro ki Kahukura. Me o mātou whanaunga o Raukawa, he kaupapa whakawehewehe tēnā a te krauna, anā I tēnei wā kei te kitea ngā hua o ngā mahi a te krauna.
No Ngāti Koro ki Kahukura te mana whenua o tēnei takiwā, I raro I tētahi waikanaitanga kei Wainganui I a rātou me te uepu o Ngāti Raukawa.
I te mutunga o te rā, no mātou te whenua, kāre te kaunihera I huri mai ki a mātou, kāre te krauna I huri mai ki a mātou, ko takahia mātou e rātou, me o mātou whanaunga o Raukawa.
50 miriona tāra te pūtea ka whakapaungia hei whakatū I te arahanga, engari hei tā Ngāti Koro ki Kahukura, he nui atu te utu I tērā ki a rātou.
Kei te tuku atu a Ngāti Koro ki Kahukura I tētahi reta ki te pirimia me te tono kia tū tētahi hui ki Wainga I a rātau, te kāwanatanga me te koromatua o te kaunihera ārohe o Waikato ki te tonga. Scotty.
Mikey Sherman, tēnā koe moena whakamārama.